Yes.
Kaero kaki wacho ni gilos kumoro ma jok moserwako ogudu nyalo donjore.
Yes.
Neno ka sana sana ojende giwacho ni wasesomo koro watim nang'o. Yudo ka nitie tije ma samoro chunye ok dwa to nitie gimodwa notim to anotie gi lony ma en go yae mari motigo industry moro to industry gi ema onge. Ariwa kiwacho ni oganda wawinjo bed ni gidok pacho mondo mi magitimre.
Yes.
Ang'eyo ni nitie jotelo mosebedo kata kiweyo sani. Ang'o mondo oganda dok pacho mondo otim gigi pacho?
Aparo ni en kisungu luongo ni the fear of unknown. Mwalo wachon ji neno ni kaka wajolonyo weche mag investment. Ji neno ni unge there is no viability. Return for investment. Yudo ni ng'ato ka tero gini, onge gima nyalo timo. Adwa nyisi, yena ati gi engineer okundi. Ndalo mene, kane watindo engineer okundi netie port. To engineer okundi ndalo mene Homa Bay headquarter, mar South Nyanza. Gine the few ones mono chako katagero Homa Bay. Samwa uwe ni kancha devolve governance system of governance biro, ni yudo ni kata ute neko kore manyo support. Infrastructure, gik machalo banking facilities. Magi gik matemo wacho. Nikech jino luoro ni kwa invest, okoro ki invest Migori Kucho, invest Siaya, onge gima bro timore. Devolve governance sani county government okelo pesa machiegni ne jopiny. Ayie chieng moro gima nawinjo kara sanga, governor, the former sanga, governor Masiaya, ne wacho e TV ka. Recently nyocho interview ko. Kuma ungi program maber neto gin kanya.
Gin kanya.
Na pek gimoro ire. Ni endalo muno bedo governor. 70% mar tender. No miyo jo Siaya mundo peso. Giyomi ilungen devolve. Weolua regwenge. Kuro asemo governors wa.
Peso bide
ni pesa mo biro matin. Kuongi miye jo gweng tender. Tuku ponu ka ginyal register businesses. Orgi wa wapuonji kika ginyalo register businesses. Kataka ginyatim accountability. Mundo mi gibede eligible. Mondo peso luore gwenge wa, eluet jo piny. Kwa miyo that priority kakiminjo governor Asanga nyo wachocha. It will only empower mine, only empower youths, youths nyaloso groups, timiyo ge teach, toge kao tender, kakise kao tender, tichulo ge teacher kipuonjo, gimano miyo CFA kurobiro. Puonjo ge for governance programs. Mondo mi ginge accountability, kaka ginyalo keep their books, kaka ginyalo hold the government responsible. Kuro miyo gibedo motivated. Ni wach moro. Ningenji sana njithindu wa sesomo mangenji. Totichonge moko benigi attitude. Adwa persuade youths wa jomatindo.
Okodua dhye pudo.
Okagidua dhye. Yeah. And Lydia nikech time da nyisi my story. And with my degree in economics, atamak awutho kama nyotich igaboro ginus. Tegwengwa muna uoke the first 844 graduate. Samwe weni ase support 43 graduates. Wow. Mugu kelueta ni.
Kendi
in a small village, Chimona Luongi. 43 for the last of few years. My gimate mo persuade jo matindo niya. Change of attitude. Chaka chaka. Bed managi attitude. Kane pokigi kata kuma koro sa ni koro in news ankane. Ni gik mine temo. Wana chako gi very gik maji nyalo luongo ni odd jobs.
Timo gimoro.
Chaka chaka gimatin. We bedo ni in koro nyi in go degree. Mari koro kinya timo tije. Gima tin minyalo timo. Obeda agri business. Kati nyalo koma mana soya beans. Mari. Ansani ya Nairobi. Tase timo more than 60 acres.
Oh.
Mari soya beans.
Dongo kendo to hindi ineta.
Ti. Kendo ndiko ji. Tema gima tinno. Tukinya sayi notingi malo. Kapo diri ito tij maduong no. Kwa bedo gi attitude kako ganda mokoge. Kisi ni neighbors wakaja. Ne mana kaka gitimo. Youths wabede groups. Kuponu nene, funds duto manyo biro youth funds. Leader bingeo ni mwalo we manyo pesa doke. Nyako women funds. Pesa wadok toko sebide treasury ka.
Ikelo todok. Nikech onge jok manyalo tiyo.
Yeah, ilungo ni what absorption power is down. Is very low. Kuro pesa ko biro mwalo wati yudo kata kiweo giyo jo motelo ne youth fund yudo ni pesa dok. Dok nango to kose dok to gike treasury kato gicha kukitere gwenge mamoko. Ginyatero kaka gwenge kumigwe yone ulo mwane marima. Gitero kwa marima kono, gitero kwa dewa moko, jikao to dongore. Jo gwengwa ajapunjo ni kapeso biro en mar serikal. Kau kiringo. Modongo badai. Ne hasla fund. Chimu wana punjo jika. Ni kauru hasla fund. Kauru youth kauru hasla fund. en gimie simbi mineno no sime ni nyalo youth nyalo timo a lot of things sime ni inyalo market go kata your products kata kipuro kothe ni kata nyanya inyalo market tinendo kocho ni nyaki dhie TV nyaki dhie radio nyaki dhie newspapers inyalo time at your doorstep mwagi mwaluongo ni digital marketing magi geek map atemo sero youth wani kiki beda beda ni tichonge chaka chaka kingato no team bene none nyocha neno ku cover youth moro maber Kindu Bay matimo wand gwen kijana ni kano graduate to nya neno ko employ over 130 to timo wand gwen sani gweno mwa chama Nairobi ka kipenjo japenjo kata joba ma Murang'a ka Mrima ka gigolo mana nandi kuru chimo na password gina nga mono udhi sumba wakata gwasi wakucho kata Homa Bay County kata Migori toki wacho niko naonge quantity moromo gwend kienyeji mabendi chela chela kumoro to in gima tich ni koro oduma mimi puro be mana matin e mimi yo mana gina ya pot kanyo galot sukuma wiki to gwen achiel kende sani jidhie Christmas in the next of two less than 80 days to gwen achiel kende jibro they also now between cock between 1200 to 1500 ka in code gi kata mana let's say 400 dongi yudo capital dongi chako gima chielo kini dongi ngeo probox ni moro. Dongi ngeo motong kata busia. Sani tong nya the dala. Crate manaweo kingeo 280 is 550. Tong. Tonga tonga minen. To want tong no kende ka use kata minori wore groups. To there was a lot of money.
To Patrick dobed nyao koso en